Ohia, ohia. Ohia, ohia. E kore te tane tūturu. E kore romo ana maha maha. Me tūke hei pokaha. Me kopi e ia tana waha. Kei te haurangi haere. Nā te waipiro, nā te waipiro. Kei te wewe he haere. I tō tiro, i tō tiro. Ohia, ohia, tōku manawa. Ohia, ohia, tū te mahana. Ohia, ohia, tōku kōrero.
Fuck, fuck, keep it, I eat a cool aloha.